Yes.
Debe nigitime yo makare we mona nyisi gima timre chali owino no biro ira mukona no sero mukona kude mangeny takore ni owino otanda moti mochwari ni mapoke ninde daki nie kaka ninde tek ase ni ndio tanda no chwari ni kai iko chakre sari nyaka pijru yero mokwongo man watimo nomination kenda se penjo kata jatendwa ni wach na adieri kano yumba na aneno gik miluongo gi piny dholuo ni tulo okwan kura anan gi kura 114 to ng'a mwalurego digi kura 44 tusiepna no 44 44 anan gi kura 114 tusiepna mosenindo nyasaye oket chunye kamokwe Jakoyo Midiwo gocho na oyudo ka jambo chiega be asekone ni dhilok lewni wadhi wakaw otiko Siaya tupinya ni Wajonya ini kanyo tako ni ano atadi ka otiko okono otiko mika onge ni television kanyo tane no kilando bwana cha niyo moyo mbina kwa hey! kata ki kibete tokubete mbeber on wango ka polling station marbuda alama bilungo ni kamino gendo pudi kwene teyato se lande no timo omiyo adire mantie enini parties wage onge gi capacity mar conduct credible primaries kagiero nigi kagiseneno nigi miyo to kane gibed gi yo maginyalo miya adieri ma ng'ama jopiny dwaro gima wane onge lakini adire mantie ni okinyal timo mano emomiyo ineno ka kata mna chali kanyobe to kenda mo ni chali koro ng'eyo notanda mna kwere di chwari nitie cha oneno chwari no dwange lakini koro duogo mondo kata waninde paro bed paro maonge chwari.